Uptown on the track.
Newman, oh, oh yeah. Shiposa kona mano ngabalela ndapali iwe Bantu tabaishi wa efyo ngumfwa pali iwe iwe wabakumutima balike balela nda Bantu tati ngumfwe tati nchinje Bantu yuma controller Ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma yuma controller Ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma Olo valande ineteti ngumfwe Bantu nalishi wefyo hawa Umutima owe nefyo fwaya Abantu bafwaya fyati waya Chiwe mewe nataba fwaya Badili aline vale luisha na inele kankulangisho kutemwa Bantu we waishi wefyo nawa Niwe ne waishi wefyo hawa Ninde tunde omo chikondi ninomo My pressure heavy yalimo Shiposa kona mano ngabale landa pali iwe Bantu tabaishi wa efyo ngumfwa pali iwe iwe wabakumutima balike bale landa Bantu tati ngumfwe tati nchinje Bantu yuma controller ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma yuma controller Ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma
The only woman in my life You shine bright in my darkest times Ichichi temwiko twa kwata Echidi abonse bakungwako When I'm feeling low Right by my side to lift me up Shishi befyo ninga kwa nisha ukwa hula iwe Wewaishi befyo nabani we Newaishi befyo wabani ne
Tunde umu chikondi ni nomo My pressure heavy yalimo Shiposa kona mano ngabale landa pali iwe Bantu tabaishi wa efyo ngumfwa pali iwe iwe wabakumutima balike bale landa Bantu tati ngumfwe tati nchinje Bantu yuma controller ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma yuma controller Ulanje nsha kwa T-Range Rover Bantu waliso sha kumutima Elo ni weweka we musuma